the leader. Hii ni before and after. Subiri uone sasa.
Haikubali.
Hii before, subiri uone after.